Nini? Nini nendele hapa? Seriously? Mulitoka shule mkambua muende nyumbani. You stay in the house. Mko na assignments. TV zinasomeshana. Kaeni kwa nyumba msome.